Intwana zami siphelele, intombi yakhe ipackage. Elungangishaya ngesikelemi, scheme masikhona ifamily. Kule sandla ngiphetheni, stack semali nehennes. 20k idamage, scheme masikhona ifamily. Scheme masikhona ifamily, scheme masikhona ifamily. Scheme masikhona ifamily, scheme masikhona ifamily. Scheme masikhona ifamily, bathi jinja ukapteni. Ngathi bafana ngibambeka, balele rap ngiyithathephi. Twana uma ngibona uzongithola kahle, ngathi ngiyabhoda ayikhona mani. Vele nina manga akukholakali, funa mafichang thola kahle. Scheme masikhona ifamily, kulungangishaya ngesikelemi. Scheme masikhona ifamily, bathi kimi ntwana sicela le hennes. Kule sandla ngiphetheni, stack semali nehennes. Scheme masikhona ifamily, scheme masikhona ifamily.